yet.
Inguo imefanya nikaonyeshwa chuki, dharau, lawama na hata matusi. Kuna wakati mimi hujifungia na mwaga machozi. Mimi bin Adam, I also feel the pain. Siwezi kutendea unyama cause eventually hakuna kitu nita gain. Hata nifanye job vizuri ya ushukuru, unaendelea kuniblame. Remember mine is a calling, sifanyi sababu ya money ama fame. Why do you forget the many times I risk my life for you? Every time niko frontline ku make sure uko safe. Sijana usiku nilala unono bila bukta. Kulinyesha mvua ya migurumo na radi but nilikuwa nje sababu mimi ni ofisa. Sikatai, wengine wetu wabaya, hakuna soko uko sawazimu. Same to you, na wale utusumbua kila msimu. Trust me, give me the support niweze kuhudumu. Show me some love, cause mimi pia nina life na majukumu. Mengine tumwachie Maulana ndiye mwenye hukumu. Una bahati huo natetewa na human rights. Ikifika kwa rights zangu sijui mbona huwa wana left. Mimi siyo human, or am I not worth it? Story ya bin Adam kuuma dogi na kuwa headline. Lakini hakuna bloga uandika hata nikiuawa. Watasema I'm lying. Nimechoka. Msiniite beast. Imagine siku moja niamke niseme sifanyi kazi. Business zote zianguke, hutaweza kutoa hata pesa kwa benki. Left, right and center kutajaa insecurity. Utakosa mahali pa kuripoti. Wakili na jaji hawataendelea na kazi ndani ya koti. Ukitafuta justice utaipata wapi? Watababaika sana waliosema watishiki. Wakisema shika huyo, sishiki. Mweke ndani, simweki. Hiyo siku mtawacha matusi. Simulisema shuleni nilipitia tu, sikupita. Mkasema mnajua rights, mimi najua tu vita. Mungu alinipa roho ngumu, ndio maana huwa siteti. Mazingira duni but nashukuru sana, mimi upata riziki. Kuwashughulikia nyinyi hata kama amridhiki. Bila kubagua, utumishi kwa wote. Sita na haki. Hata kama wewe ni mbaya, na kurekebisha na haki. Nimekuwa mkinibeba vibaya, na hivyo ndo staki. Nimechoka, I am human. Usiniite beast. Ukiniona huo unaona extrajudicial killings. Kujaita na kujua my side of the story. Waandishi magazeti unitafuta kupata kopi. Watasema mimi ni mwizi, sa hiyo kwa mfuko sina hata 50 bob. Watu watacelebrate sana kupata ile kiki. Sina amani, mkononi silaha, nimejawa na worries. Rasha wana control traffic, mnaona nakaa desperate. Mnaona nakaa shida. Ndio maana nataka kunihonga 50. Mimi ni safari na kutreat kama VIP. Mbona mlikilia kilio changu kisiki? Ndio maana nimeingilia ulevi. Mna misingizi ya mengi. Mara sijui kupenda. Nina mademu wengi. Atiwa navuta bangi. Ndio maana macho yangu yamebadilika rangi. Do you know huwa silali? Nimeishi jangwani, changarawe, vumbi. Mchana kutwa bila hata tone la maji. Nafanya yote ndio nikidhi mahitaji yangu. Na inchi iwe na amani. Hapa ndani mpaka kule mpakani. Kama sio mimi basi mzalendo true ni mgani. Imagine hata sijui familia yangu iko vipi nyumbani. Sijui kama nitawapata siku nitarudi. Je, tutaona na duniani ama watanipata mbinguni? Future iko the next minute. Nina maadui wengi. Kuanzia kwa madhegi hadi kwa mapedi. Nimetengwa na kila mtu. Hamnipendi. Na vile service imejaona himeni. Handsome men and beautiful ladies. Ukihitaji usaidizi wao kila time uko ready. Sita nyamaza tena. Na kueleza ukweli. It's a high time tuanze kuappreciate wale kara wazuri. With the same energy ni huwa tunakemea wale warui. Hakuna mwenye ako above the law. Na crime haibagui. Endelea kunirushia mawe ivatoa lukoholi. Hata ngozi yangu ni nitamwaga damu nyekundu. I am human. A son. A brother. And a father.
I believe it's same for my higher calling, sir. Thank you.